Molweni, ngusive kwakhona. Masigqibezeleni kulandawo besishiye kuyo. Singasebenzisa noba ngowuphi unobumba. Singasebenzisa u-X, u-Y, u-Z, u-A, u-B, and ngamanye amaxesha singasebenzisa namanani amaGrike, njengo-beta. Amaxesha amaninzi sisebenzisa u-X xa sifuna ukubonisa i-variable. Ngoku loo nto ithetha basaba nengxaki xa kufuneke siphinda-phinde amanani ethu. Ngoba lo x we-variable ufana nqwa nelaphawu silisebenzisayo xa sifuna ukubonisa uba siyaphinda-phinda. Mandinibonise le ngxaki uba iqala njani. Masenze umzekelo ngophinda-phinda u-2 kathathu. Sibeka u-2, emva kokuba sibeke u-2 wethu sibeke iphawu lwethu lokuphinda-phinda. Sigqibelise ngobeka u-3 wethu. Niyabona phofu uba akho ngxaki apha ngoba sinamanani amabini. Ingxaki ifika xa sibeka u-x kulaa ndawo ka-3. Ngoba lo x ubonisa uba sine-variable kulaa ndawo ufana nqwa neluphawu lwethu lokuphinda-phinda. Niyabona ke ngokuba ingxaki yethu yintoni apha? Sithini xa kunjena? Ixesha elininzi kwi-algebra asilisebenzisi eli phawu lokuphinda-phinda. Sithatha ngokusebenzisa amanye amaphawu okuphinda-phinda. Njengosebenzisa i-point le incinci ibekwa phezantsi kwenani. Okanye, xa singenzi loo nto, into esikhetha ukuyenza kubeka inani ecang kwe-variable yethu. Loo nto ithetha uba asizobhala u-2 umphinda-phinde ngo-x, olu hlobo siqhele umbhala ngayo ngobeka iphawu phakathi kuka-2 no-x. Into esizophela siyenza sizobeka u-2, emva ko-2 sibeke u-x. Loo nto ithetha uba u-2 simphinda-phinda ngo-x. Enye indlela yokubonisa uba siyaphinda-phinda kukusebenzisa izibiyelo. Sizothi u-2 simbeke ngaphandle, sifake u-x kwizibiyelo zethu. Loo nto ithetha uba le nto ingaphakathi kwezibiyelo siyiphinda-phinda ngale nto ingaphandle kwezibiyelo zethu. Eyona ndlela iqhelekileyo kubhala u-2 ecamko x. Ndiyathemba uba niyabona uba le ndlela isebenza qha xa sine-variable, nothi xa sinamanani. Ngoba uba sinobeka u-2 ecamko 3, siphela sifumana u-23, hayi la 2 umphinda-phinde ngo-3 bemeba siyamfumana. Imani ke ngoku, nicinge uba niyayiqonda nale nto sisando kuyenza. Bangaba awuyiqondi, ndiyacela uyiqale ekuqaleni le video, ngoba ndiza kwenza umzekelo onendawo engathi unzima ngoku. Ithini impendulo ka-Y xa sino-10 uthabathe u-3Y, apho u-Y elingana no-2? Qho xa sibona u-Y, siza kufuneke sibeke u-2. Loo nto ithetha uba ku-10 uze uthabathe impendulo ka-3 umphinda-phinde ngo-2. Siqala siphinda-phinde ke. Sifumana u-6 xa siphinda-phinde u-3 ngo-2. Loo nto sithetha uba u-10 kuzofuneke sithabathe kuye u-6. Ekugqibeleni siphela sishiyeka nempendulo ka-4. Masenzeke omnye umzekelo. Masithi sino-7x uthabathe u-4. Masitshintshe lo mbala man, sisebenzise uhlaza. U-x wethu ulingana no-3. Loo nto ithetha uba qho xa sibona u-x, kuzofuneke sibeke u-3. U-7 umphinda-phinde ngo-3, kuzofuneke sithabathe kuye u-4. Siqala ngophinda-phinda. Impendulo yethu xa siphinda-phinde u-7 ngo-3 ngu-21. Ku-21 siza kuthabatha u-4. siphela sishiyeka no 17. Sisigqibileke. Uba kukho indawo endikulahle kuyo, uyayazi uba wenza ntoni. Kuzofuneka ubuyele emva uyoyimamela kwakhona. Enkosini.